uko na mimi mpaka dakika ya mwisho, sawa? Uko na mimi mpaka
They need to have mercy on us.